kibira byatanga kwenendereza ensobirwa zize munange mutulenga babiri mukwajjo lembera mate koti ya makakisenge ebiba mute byogerebwa neri mutude era nebigana gamba bakulu babakulire kino kyoyingidde kininga kiyungu ogenza kufumba omuka nebagwe Oh, my God.